Kua tau, te kū raru raru I hua kei te whakataunga a te kōti matua o Amerika mō ngā ture whakatahe ki Aotearoa nei. No te mutunga wiki whakairi ake ai te mema pāre mata o ngā hinara, a Simon O'Connor I ona whakaaro mō te whakatau nei ki tana pukemata. He oe I whakahautia kia ukuia. No te rangi nei putae ngā whakaaro o tēnā mō te take nei. Kei tā tātou tute tōranga pū kei a te o Kiwa McLean te roanga ake o enei kōrero.
Haruru kauana, hāparangi kauana e nei hunga ki Amerika. E tohe puruhi nei ki te whakatau a te kōti matua o reira, ka unuhia ngā haumarutanga whakatahe tamariki. Me te ahakoa whai pānga taua whakatau ki ngā mema tōranga pū o Aotearoa.
The ripples from that Supreme Court decision will be far and wide, but here in Aotearoa, something that we think is important for us is to make sure that women do have the right to choose what they do with their body.
Nā wai he kātahi ka he ke atu, I te pōhia Simon O'Connor māngai mō ngā hinara ki Tāmaki, e whakae mārika ana ki te whakatau a te kōti.
Rere ahau ki tāna kōrero, he kōrero kino, he kōrero kore take.
He rere ki tāna whakaaro tāna kōrero, ai kāre ai whakae mi tāna kōrero. Āhua kuare tērā tangata.
Nō te rā nei whakapāha ai a O'Connor ki tāna pāti, haunga tērā e maupū ana ia ki tāna, I whakapono ai.
I'm a pro-lifer, so yes.
Tuia he pērā hoki ngā whakaaro o te tākuta.
How does that sit with you, being Māori?
I do understand parts of that, but I also move in a modern world, and Māori look to move in a modern world as well.
E rua tau ki muri, panonitia ai e te kāwanatanga te ture whakatahe, a rā e unu ana I te tukanga nei I te ture taihara. He nui tonu ngā mema o reipa I whakahe ngā panonitanga pēne ia Adrian Rudafe, na Naya Mahuta, meka whaitiri tai atu ki te māngai, mō te tonga.
I wouldn't be here today because my mum was advised by her doctor to have an abortion when she was carrying me.
Around whakapapa, around keeping the numbers of Māori alive.
I'm pleased that my mother made her health decision and here we are today.
E harakau tēnei tukanga I te tikanga e whakapono nei te Māori, e ai ki a whaitiri, he tiaki kē tēnei I te whakapapa.
Like I said, support women's choice. It's a health matter, that's why we talk about the Crimes Act. I just was very clear on why I voted against it, for cultural considerations and maintaining our whakapapa in this country.
Mai te timatanga ka tūkahanga kākariki ka tūkaha ahau, hei wahine Māori ki te tautoko.
Engari ka mana tonu te ture ki konei, me te ki taurangi o ngā pāti e rua ka waihotia e rātou tēnei ture. Te o Kiwa McLean, te karere.